Club Junta Building Better Africa.
Ndau yanga ndabwera Malawi ndikuziwiseni dziko lindiranu mukuenereka kuziwa zimene zikuchitika mudziko lanu kodi mukuziwa kunena kuti wa polisi waphedwa chifukwa chokaikiridwa kuti iyeyo ndi amene amatenga ma information kumapasa a comrade Ntanyiwa, kumampasa wa Bakiri Muluzi, kumampasa wa TV Bakiri Muluzi. Mulibanji a Aksi Mwanga amene mukupanga ziwembu zosiyana siyana a Aksi Mwamba a Aksi Mwanga amu power police nzao. Ndingopereka moni ungokhala moni ndi anthu zimene apanga aziziwe yokha ndifuna ndipereke moni kwa Ntenje ndifuna ndipereke moni kwa Ntandama ndikufuna ndipereke moni kwa ATA Anyambi ndikufuna ndipereke moni kwa Kapoloma ndifuna ndipereke moni kwa Ansamala ndikufuna ndipereke moni kwa Kawinga ndikufuna ndipereke moni kwa Adolf Samson ndikufuna ndipereke moni kwa Chantunya ala comrade Ntanyiwa mungu pereka moni woka ndikufuna ningopereka moni kwa anthuwa iwo anda amene akuziwa kumene ananyamuka ndikupita kumene anapita ndikulowera zimene amakapanga zimene amagayankhula chifukwa tikuyankhula pali Mpopo FM anthu akumabwera kutukwana ndiye nenda ngopereka moni kwa anthuwa ndiye inu amene muli ndi matelefoni anthu amenewa muzayimbira matelefoni mulimo tukwana Limpopo muzayimbira matelefoni kwayimbira kuti kodi aja Ntunya ali Mpopo akupasani moni munapita kuti Antenje munapita kuti nanga afumu Samala munapita kuti nanga Akawinga munapita kuti nanga eh Adolfe Samsoni munapita kuti Limpopo yangu kupasani moni sina fune kuyankula simene inu yomapanga ngani ikuti bwanji anthu tomati tikayankhula zachiponicho anthu akumabwera iwe ndiwe wamisala iwe ndiwe usokonekera ndine ndangopereka moni kwa anthu ndangoapasa tumoni ndangoapasa moni ino anthu amene maziwa anthu amenewa mungu apasa moni kuneo tichachilika njani akomredi tanyo kungo kwasani moni munapita kuti munalowera kuti mmakapanga kuchani alikamera litaya iwende pano pa waiziwa ndale ndende kuti mungu aimbira anthu amenewa mwapase moni akuzeni anali kuti amakapanga chani ndananga zakhala bwanji Rimpopo chigawo chakwazera Amalawi ndi mafuna ndikuzeni chigawo chakumazulu kuno titapanga ifeo Rimpopo chifukwa chono tili ku Malawi tikugwira ntchito yathu Amalawi ndifuna ndikuzeni kunena kuti chifukwa cha program imene yabwera ndi anthu aja amene akuitcha kuti smartmatic mulibwanji achipani chotsutsa Mulibanja achipani chotsutsa this is covered in tire Amalawi simungasimikize pamene Amalawi ochuluka ali chichiri kuchichirika kupita ku polisi kukatenga chipepala kuti akalembese za mavoti pamene Amalawi akutamanga kupita kwa mafumu kukatenga kalata tikapangeza mavoti chikao cha kumazulo Amalawi ndikufuna ndikusimikizireni kunena kuti system imene yabwera yokuti ikufuna izilembesa Amalawi koma msipi ndukubira ni chisoni chifuwa chonina kuti mission ina ili onse mene mkipeza andu wakuitu lukira Amalawi nonse konse kumene muli ziwani kunena kuti Lazarus Chakwera waboza akamaya nkula ngati mbusa pano pandi kunena pano mu system imene aikazikisa ya smartmatic imene akufuna kuzagwirisa ntchito pobera mavoti a Lazarus Chakwera akusogola ni mavoti okwana 2,100,000 mulibwanja achipani chotsutsa mwakonzeka kuzapikisana ndi Malawi Congress Party smartmatic system panopa achakwera ifeto ali Mpopo osatenano ife ali Mpopo titalowa mu system takapeza zonena kuti Lazarus Chakwera akusogola ni mavoti okwana 2,100,000 kutero ku game iyi IMCP ndipamene ataziwe kutera kuti comrade Tanyiwa ndi nyani ndi chisiru ndipo mutu wa amayi yake I'm not itonse taona ndikuzidwa ena mwina kuimbiridwa matelefoni kunena kuti lawyer ku Mozambique wapedwa. Mungakhulupirire kunena kuti lawyer amene wapedwa ku Mozambique chifukwa cha chisankho chimene chachitika chimene kumene koko amene achita chipongwe chimene chichi nda anyamata atatu amene anapangaso chipongwe kumupa Klaus Chilima. Mungakhulupirire. Amalawi anyamata atatu amene anatenga na ugao kumupa Klaus Chilima. Kutenga kambavi kachatimataka kambavi kumpoto timateka kambavi. Kambavi kumupa Klaus Chilima ndameneso anapita ku Mozambiki kukapanga chipongwe kukamupa lawyer wa ku Mozambiki. Koda ku Mozambiki akangoziwa ineyo ndikangoyankhula chipochugizi. Ubale wa dziko la Malawi ndi Mozambiki ukhale wotani? Ndifuna ndikufunse inu wa Malawi nde mpereke maganizo anu. Ndiyankhule chipochugizi kuti ama a ku Mozambiki achidziwe. Muli banja za halaza chakwera amene munakumana nda nyusi kumapanga maprogramu anu anjanji zinthu zopanda ntchito zimene sizingapindulira Malawi. Lero kumapeto kwake lawyer wa ku Mozambiki wapedwa nda nyamata a ku Malawi amene anapaso Chilima. Ndipo pale kagulu kenakake pa WhatsApp. Comrade Ntanyiwa wonama, Comrade Ntanyiwa. Inuyo mukhale kunena kuti ine ndine onama. Inuyo mukhale kunena kuti ndine onama. Pali mkulu wina wake, pali mkulu wina wake. Amene akuti tu, akuti ntafu santu, akuti amakhala ku Jubeki koma kuthembisa. Akuti Comrade Ntanyiwa ndi onama. Ndikhale onama koma zimene ndimanena ine pale anthu amene amazikhulupirira nde ndikuti wapolisi waphedwa poganiziridwa kunena kuti amene inde amene anamatenga mainfomeshoni ndikumapereka kwa Ntanyiwa waphedwa ndikunena pano. Ndipo pali wapolisi winaso amene akuyembekezereka kuphedwaso. Uyuti waphedwayi amachoka kunyumba kwake akuti azilowa pa geti yali ya 30 gali moto yangomenya pa sina ime yapita. Olowa polisi so kuithamangira gali moto ija samai sana ithamangire angoisia. Nde pali winaso ameneso akufunaso kuphedwa.
Zilake ndani komledi.
Apolisi timakhala tikukulangizani, timakhala tikukuuzani kunena kuti ili siboma lofuna kulitumikira. Amalawi ndi zopesa chisoni kunena kuti wa polisi waphedwa akupita kuntchito wamenyedwa ndi galimoto plot imene anaipanga amwanga. Ndi kunena pano amwanga apanga plot ina paliso wa polisi wina amene akuyembekezereka kuphedwa Katikati mwa wiki mundi kuhusani soni akufuna aomberedwe nkhani amene ndamene akutenga ma information ku area 30 ndikumapasa ari Mpopo FM. Zovesa kisoni lawyer ku Mozambiki waphedwa ndi anyamata amene anapezekaso ku Chikangawa. Anyamata au ndikunena pano ali ku Mozambiki ndipo ndikoza kukutsimikizirani nditati ndikupaseni manambala a anyamatawo mwafuse makolo awo kunena kuti anano ali kuti akuzani kuti chichokereni wiki yata kumene ali sikukuziwa. Ine tu comrade ntaji wamuli banji sister ku 25 hiko ndangoti sister ku 25 azizi waoka. Amalawi ndufuna ndikusimikiza ndikuze niso nikunena kuti ma ID akutulisidwa koma chimene chikudabwisa ndichone na kuti ma ID wa akatulisidwa akuti nkopi ya munthu kuti mpaka ioneke katatu kawiri ndiane na kuti ID ano ndiyo vomerezeka zinamba zachitika kuti zimenezo ndikufuseni ino ya Malawi. This is Comrade Tanywa on Rimpopo FM. Amakefale ningwirinji anapita kukatinga mashini obera chisango. Amakefale ningwirinji ndamene anapita kukatinga mashini obera zisango muziko la Malawi. Super Mpopo FM chigacha kumazulo tikuti wa polisi waphedwa akulowa pa gate ya area 30 ndi gali moto imene sina ime yangopitilira program imene aikonza ndi Axe Mwanga ndipo pali wa polisi winaso ameneso aphedwe.
Ala poli akomeli tanyiwa bwanjo satuza mwina nda munanga.
Nangasi malamulo anchito malamulo anchito amanena zone na kuti a polisi sakuenereka kumapanga zone sero koma nthawi ndi nyengo imene yafikai a polisi munalo enereka kuti mupange zone sero chifanose muti pala polisi ambiri maina ondi kupasireni mawa ndi mkucha lino amene mukukaikiridwa kuti mmayankhulane ndi comrade Ntanyiwa ndipereka maina a polisi amenewo ndipo a polisi amenewa ali pa ndandanda onena kuti aphedwe kutero kuwa a polisi amenewa mmodzi mmodzi akhala akuphedwa chifukwa chokaikiridwa kuti amayankhula ndi a comrade Ntanyiwa ali
ndamunangasa mapite kunchi itoto
izo muziona noka kuti kodi program imene igale banji muli banji kweli ya 30 kweli ya 30 kuli a police 5 amena kufuna kupedwa ndi a Axe Mwanga.
Ndinene apa kuti mwina nthawi zina kuweli ya jishewa, kuweli yoti demand. Tikulamula hizi. Siti kupemba ya, siti kugwada, hizi zijitike, siti kucheza. Amalawi, akufuna chisanko cha chirungamo. Amalawi sakufuna kuzaka edipo malumwe sana lisanke iwo uwo. Ndienga ti akugwiri sa nchito kampani yosu wikiladu kuti ndiobela chisanko nangacholi gajao nchani. Ndiponso muntu wama ganizo wabu nubino. Ganizo nena kuti chifuwa bali anfambi li mbili amene sana lembese kwenye NRB. Ndieno meki ikamama panga register and vota NRB ikalebo mwepo kuti azilemba antu amene sana lembedo aja. Nangakulika nila nilanji kazora kwenye nga tilimenele. Ndiye kuti cholinga bija kuti chipani cholamula chama Congress Party chufuna kubela chisangoche. Basi palibe so kani ina. Ndieno dan nilatu statement ija kuti izi siziteka akayesera ziko lino lizasiya kuyenda.
Ndikatira super impopo famous chikari cha kumazuro chisani pomwe pamawe nkani ndionena kuti wa polisi wapedwa ndi amwanga pomuganizira kunena kuti amene ndi amene akutenga ma information kumapereka ku impopo information.
Zonze zofunika pamoyo wa mtu muri kumwe mutera mutsiko munhu kusangalala koma kuti uzitate mwana wanga ndimakudoka antu wambiri mutsiko munhu wakusangalala nechuma chamagazi malole mashobuzikayo vali ndichuma amene waino mabwana koma chuma chawo chose mabwana vandichamakazi tono mwananga dzikoli uli samale kulembela satamangila ndiyawe amadziva zonse iwe sichonjo mwana wanga iwe sichonjo iwe aisichonjo kulembela satamangila olo mumupe muntu pakubawo mukakulitse inuyo koma aisichonjo kulembela satamangila ulemalilo makupa ndikukakulitsa koma ndatisichonjo kupata satamangila ndatisichonjo angakhale mupange zonse inuyo koma ndatisichonjo kukwana satamangila ima kuti akale ndichuma asindane ndizamakazi uli kukana kuno kuti ananga ndiziweto toka toka kuzunzana kuti zonse zikuchoka kuti yava alobindo kumalawi yakuti keni kodi malonda otelewa anzanga akuchoka kuti kufukulana maliro kumalawi zili tizizi ndati misika yote leyi amalawi ikuchitikaku koma ngati ili ziwanda tiyeni timupempelele ifeyo tipempelele malawiyu abwelele chikalekale iwe sichonjo mwana wanga iwe sichonjo iwe aisichonjo kulembela satamangila
Clan Junta Beauty.